Kia ora koutou, ke te whakarongo mai koutou ki Arrow FM, your community access radio station, te reo irirangi o Wairarapa. That's all from me. Let's get back to the music.